Mane nkanje wonkunda.
Kubera nagukunda.
Bigaragaza isi.
Eh? Ubukwanza abanze unkunde nanjye ndahita ngukunda.
Kandi bavuga yuko umunyarwandakazi abanza gukunda mbere yuko.
Eh ariko nibyo nubundi ibyiza no gukunda mbere yuko
umuhungu akunda.
Usa neza.
Okay. Nimba tubeshe akaririmbo kamwe acha dutu.
Ntacha genda yicare ngo agenga cyame ngo arahejeje oya dukeneye ibintu byinshi.
Namushimiye kora ibintu. Kuri namwe duteye ariko nyaduhinduka. Cha dusubirayo.
Araje kumbona. Sat view zaje mukanyosha tukurabe. Zaje mukanyosha nkurebe.
Turamushimiye nuko agushima nyine tuma tugaruka. Hanyuma inyuma yinyo nimba kara ka fenta ja dukoreye nyuma yibizo muriro azi ko imanifestation yacu yi agree iwawe aho aho barizwa
niho tuzo cha tumutire
mosha muba kuko manife yacu iri agree yego
toge rero arakwiye gutubera muri dere akacha twereka toge cha tumukurikira no kuvuga aramaze rero gukreya ayo ma projet nakora ama concert abantu baze barihe ategura imigambi atugurira ama moto ama bajaji dukora kazi
muri iminsi nyene amera turi nayo kuri ya kumujyango
tekanya yuko ibyo bintu yo bikora ryari cyanke mu bitabaye mu vise ikiringo kingana gute ku buryo mwo camusubira kampanye yanyu
no kuvuga abarundi bacu mugana mu kirunde ngo umufa w'imbwebwe
unyobwa igishushe
unyobwa ugishushe
ngo bushushe bande bashushe umufa w'imbwebwe ni bande
twa dushushe kandi kwadushushe kweri nawe ni mufa w'imbwebwe dushaka rero abishire mu ngiro
bijya nambwe ageze ko yagejeje ko natwebwe nitwe tumugaburira ajya ama views ama partage ama like nitwe tumugaburira ijya nzu abamwo nitwe tuyiriha ijya modoka n'igitoro anwa amazutu cyangwa essence nitwe tuyagura
bo ivyo yavuze mu interview bimwe bimwe twavyumvise nubwo connection yagumi duharira yavuze yuko ino mukanyosha ara hantu hiwe twamufashije mu clip kinyamugigima twakumvise kuri nuze ya Black TV
mu kamera ujya mwana mu kamera we mu kamera bira filme wa akitu
fana basatu bibagiye bakugariza wabo ubabwiye iki bashaka
bashaka show hama tugire tumfe
ndakoresheje onyemere
oya
nsoma basi nsoma
ndajara umwana
urashara umwana
bangayi mbaga nabagayi
ne yo akorera ko ndakumvise nando mutama ndayonga bukebwe bangayi mbaga ya yego yego yego
kunzwa project zaid nuko mubona ahandi ni king star mo baita ku king star just ni kuri station ni ona ringi chururuka bise and then naronse call mbira yuko baba ninja baba hakene empire baba tipe baba ndira mwe ba bari amazimisi bugarije kwa nyina wa sadbi yuko bariko barakinjura and then achenyaruka nari ndi town tafata bus fast mvuga ati reka nyaruke inze kumenya iyo story so hama naragomba kwamesha yuko iri barabara mubona iri niryo rya barabara babavuze yuko ari ryo empire avenue so bari nanje gato reka turidugane kimya kimya and then tumenye story zose umva naronsa amakuru adasanzwe avuga yuko abataha batashe bene noma bona jama fresh mugo sawa ata batashe ofete urumva impamvu nandi ko ndaduga gato aba type basanzwe bafise irigarangaha bamwe ba bo juste kugira haraho numva indirimbo ya Sad B yarimbaye n'abantu nzenya cameraman nkamerera iyi iraboneka iya iraboneka ijyane empire
uko muvyumva
ya Empire Avenue kuri rya rigara uko fresh
afwe
we kuri ngaho no munsi
ah juno munsi riga hanu rega turahamaze imise
eh
nzuka twabikubwiye ko tazovayo
eh okay ndabona ko ina ni Empire cameraman
Empire
ya we ni Empire kabisa okay je mfisa makuru yuko mwahagaritse imyerekano ngo bimeze gutya hari umuntu ya telefone ati baba tipe ati barahagaritse imyerekano sinzi iki kizo
eh jewe kwera jewe ravuye mu gatondo mvuga ati reka nje kurondera kubera hari utunduke duke twa Kenya
eh
harejele naje nga kukijuwe nyene mvuga ati utwondonga kumugoroba ndagenda abagenzi nyene batubone hamba tudusangirire hamwe mbwiye byo kuvayo twebwe kweri
eh
gusa DJ Pro ejo yari yaje
eh
atubwira ati ngo satbi ngo kwagiye kugera ngo icavuze
eh
mvuga jewe navuye satbi atacaravuga kwanda nasizari impari hariya
eh
ndavyibuka yuko baguba bahari ati dutaye abandi nabo ati oyaha
eh
ati ni mpaka twebwe tuvyumvire ko ari byo
okay
eh
none ubwo muvugere yuko ari bo babakiri
jewe ndavyizera ko bari yo bari
okay
kora niyo nabasize
kandi ndagusiga ushobarondera umubiga bigara
kindi nga kumugoroba canduga
none umubura numufana w'umuziki ndondi muze
Aje ni mukiana te kuraba turimo hano.
Eh, waje kuraba uturirimbe.
Yego.
Ngama ingwane amafaranga ba ubamuhereze babagice bugarije kwa nyina wa Satube.
Eh.
Barabizi.
Ega mucha umvete abadipe bugarije kwa nyina. Navyo arutse.
Ah navyumvise.
Eh
navyumvise.
Eh.
Yego.
Ari urumva mwebwe muraze mukabagurira imiziki bagace bagenda kugariza kwa nyina wa Satube.
Twebwe iyo mizi iyo miziki yabo yabanabiwacu.
Eh.
Twebwe tekeneya cyane.
Eh.
Eh yego.
Okay. Umva ngari kuramwe indirimbo za Kenya Empire.
Yo, none uzumva ingana gushye bakavurime.
Eh.
Baba twenga mu kabisa twikundiriza nyene ntabindi. Nkiyo rayizi kari ya wana vesi.
Eh,
nzi ndiko ndamo mu tam. Bangai mbaga nabagai
ya akorera ko ndakumvise nando mutama ndayenga bukebwe bangai mbaga ya
ego so
reka ngenda kubayo ya
bambire ko na jemwanya eh ndaza kujayo
ujujayo
eh
popo nduze nkumwe yakire kugira nari nziyo kamaze gushwa na Fabrice muzoshya muva mu nzi mu barabara
yego kwa twaragishimye gose yego twaragishimye byatumye tubona yuko mengo yego twareme akamo yarakumvise
okay
ugurumva turakene nibindi bikogwa rero bisumba hajya yego kwere turamushimye kuri yakogwa yakoze kandi nawe urabera kagikogwa ciza
okay
bivanye byo twitwa yego turamusaba cyane igikogwa kwere turamushimye hari hose abyumve kandi twe turamukunda gose rero dusaba yuko iyo duhi bindi bikogwa byinshi
urumva kuva mu barabara ntimuvayo nawe kigiyagire
ko twebwe tutumvise basi atubwiye ati ngiye kubikora ntituvayo
okay sawa reka negera imbere ndabe ndekure kuri urapambana no no nana
kamera pambana
numufana wo
sawa
so kuna project ko mibona ambuye cameraman akalimiro nari sawa eh twa sorry mura turasetinga
aha mbona arabinyegeza ngo niwe abashiremo nkuko mubibona hajya mvuye ni studio mwabonye ijya studio yitwa Empire ni Empire
ni sangu meze neza
witwa gute
yarirene
eh uca weruka igasinga mba ukoresha ndakoresheje wonyeme
oya
nsoma basi nsoma
ndajari umwana
urashari umwana uracyari umwana so bakunze wa project Z nkuko mubibona kiana igagara ni imbere bambone uri kura nkamera iruhande eh uya mu stomi waracyari umwana urazi
yambye umviriza baje yambye ngo waracyari umwana cyaye baze
nkamera iri barabara babone Empire Avenue rya ryo ryerekane kwa mbere Empire Avenue ni mubona
aba bana beza urya mwana ni ndiragati akari nyegeze tiye waje bana murazi naye mwana ni mwiza wala ndamvugisha
ukubona kubaza
sister bit
uri ko kutukere
kamera ndingo manda bazegato eh
Nge muri mvukira zo nganye?
Yego.
Eh?
Mhm. Eh mura ko yinyegeza nega se. Gase ngamba ukuri. Eh?
Muri mvukira za mukanyosha.
Yego.
Uri mvukira ngamba mukanyosha. Okay. Hari abantu bugarije kwa mama wa Sat B ko bashaka yuko haba show. Ngamba mukanyosha. Ubu bivuze kwiki?
Baramugarije nyene.
Eh bagenda abana mama Sat B ngarisha. Ubu bivuze kwiki?
Yo, numva bamureka.
Kubera?
Ndavuze ikinyarwanda.
Kubera ikinyarwanda.
Kubera turi kumwe n'umuturage.
Umuturage? Umuturage? Umuturage?
Umuturage ni iki?
Umuturage?
Eh.
Umuturage ni umunyarwanda.
Umunyarwanda?
Eh.
Oya sindi umunyarwanda. Kwandi hano ndi umurundikazi.
Uri umurundikazi? Mukanyosha, urakunda abaririmbyi mukanyosha nawe?
Ndabakunda.
Abafana ba Sat B bagiye bakugariza iwabo, ubabwiye iki? Bashaka
indi show hama tugire tumve.
Kugariza? Baza bamutse bagiye kwa mama wa Sat B ngo bahave ari uko Sat B yakoze konseri. Kugariza?
Ndi kubyumva.
Ntabwo uri kubyumva? Ubabwiye?
Baje ari igikosi, baje bakugara.
Ubabwiye ko abafana
Sat B nasohoke aze kandi aduhe bishasha tubyumve.
Okay. Ubu nyene n'umuturage Sat B yasohoye izina ayisohorana n'abaturage.
Kwe.
Yasohoye indirimbo izina rimi esohorana n'abanyarwanda.
Nayumvise.
Warayumvise? Wayakiriye gute?
Neza sana.
Akajambo kamwe rero kuri Sat B.
Kuri Sat B?
Yasohoranye indirimbo n'abanyarwanda biwaje.
Yarakoze cyane, ni byiza gufatanya n'abantu. Abarundi n'abanyarwanda turi bamwe.
Turi bamwe.
Ni byiza gukundana.
Kandi we numvise yuko ngo umukobwa w'umunyarwandakazi yakunze umuhungu arabimwibwirira direct. Nibyo.
Uwabuzwa ni iki wakunze umuntu uramubwira nyine?
None nkanje wo nkunda.
Kubera nagukunda.
Bigaragaza isi.
Kwanza abanza unkunde nanjye ndahita ngukunda.
Kandi bavuga yuko umunyarwandakazi abanza gukunda mbere yuko.
Ariko nibyo n'ubundi ibyiza ni ugukunda mbere yuko umuhungu
akumera isuku.
Usa neza.
Byakwera. Nkaho makabije none. Abanyarwandakazi babaduzenya baba straight nta kibazo bagira.
Akabizu? Oya, biterwa n'abantu bari twe turakijijwe na bintu by'amabizu.
Umukizwa kwa Israel mbonyi. Okay, so nje ngiye kuraba abafana.
Se ni bariya turi kureba.
Nje nibaza ko ari bajya nyine.
Nibugurure ni Sat B nasohoke hamayo agira ibindi turabe.
Abwira ibindi.
Ne, reka ari ngaha mukanyosha.
Sat B naba ngaha.
Ngaha yabagiye iwabo hajya. Ababyeyi be ni babankanyosha.
Namusubwire twarakubona.
Arambona? Ego. Murabeshe.
Oya barakubona none baza ko ataza kubona.
Araje kumbona. Sat B uzaze mukanyosha tukurabe. Uzaze mukanyosha nkurebe.
Witwa nde ne?
Nitwa Isabel.
So kuza pa nko bibona izi ni nkumi nziza zo muka zo amwe n'abanyarwanda kazi bashika cyano iraza kugusanga inbox
nana ndakurungira
yambi ushaka nimero ntari kiba iyo Yesu nizere ko ntawukana asabye nime inde arayigu haragwa link afise nimero mu kamera ujya mwana mu kamera urabira filme akitu so bakunza projecte ko bibona stories zirashabandanye nababwiye yuko hari ababingwa bugarije kwa mama Sat B mugambo mbona nubaga ifise amapankarte niho rero hari ikibazo rero inomi hari mbona nubu baracyafise amapankarte bona bagi fusa mapankarte ari miduga ibiri kirarengana iyo birahisha bona bagi fusa mapankarte we wavuze ujya mwana uramunzi mwana nakaka kanyarwanda kazi sasa aba jama aba tipe samwe vipi be quiet
sasa bona mkubwa
sanduge nana nambia kama ikana tafuta bugano ni mwe vipi mnabiheba binakwaje
oya yebwe rumba kwigishuye
akamu twamusabye twumvise yishuye
yishuye ryari
yishuye tujye kuyibona mu mwanya nko masaha 4-3 araheze yishuye
urumva amavuta vema ibintu bisawa
eh
mbo twebwe ikintu cy'ambere turashimye kandi akamu twateka agenze neza twatanguye kubona hariho n'ingoma yakoranye na Fabirov twatanguye gushima tubonye yuko ariko aregera abana bo musite kugira umuziki ugaruke vrema musite muri ka tureke kuguma ahantu na hamwe nitwe twahutanguye ntirwosha tuheba tukeneye yuko impa ya veni itera imbere abana bo mukanyosha umuziki uja hejuru hanyuma tugakora ibikorwa bikagenda neza
ega hagira rimwe n'abana beza hajya bo kuri impa nabone bambwiye uko nyene
je mavuta na mafyufi
je ufite na mwe na mwene wanyu hariya ariko yambwiye nuko bambiye reka arabambira abwiye ngo reka ngo arutuntu twari twabuze ngo yaragiye kurondera ngo ifu
eh hajya no twe tubambira kawaida iyo duhuze hajya umva riri ni impa ya veni twazeme ya veni nyene ukiduga ne studio ya mbere ushikira
okay
iri ko impa ya veni
mugabo akuru wewe yuko mwagize yambwiye ko yaheruka mu gatondo ati mwe ati yaheruka mu gatondo muri ngo mu mpari kwera bivanye ngo ejo ngo DJ Prongo yari yabapitiye ahama ngo mwazindukitse mu mpari habi n'umutaye ko murahuriza mugabo ubunyene mbonye mwakunjije duhuye mu nzira mutashe
twebwe ubu turatashe bivanye n'ukuntu akamo twakumvise
ni mwakumvise he jesi
twakumvise kuri nuze ya Black TV twakumvise cha tuvuga ati rero reka tugende turabe akamo twamuteye yuko agiye kukubahiriza ibyo twamusabye ko agiye kubyubahiriza twe namenye gusa ko turaba fans biyo
okay
bo ku mutima yatubwiye ngo twubahirize management yiwe sawa reka twe turindire
anja zangiye kwimesha igipara kuko urabona muri rya video Fabio Vafis Rupara umva Sadbia twemeje kabisa andagiye uyu mujama yandiye kweri yandiye ngo tugende kuri salo bakome igipara andagiye
afi wahuni wahuni
mwari mubambanye hamwe
mwari mubambanye hamwe twari besi twakabukanya
twakabukanya banye kuri afite imirimo cyagenda gukora kugira ngo adatuza tudanira ubufu abambira handi hano akora muri kwa muri saro do kwa filia VIP ira agucanye yaruguru gucya katonya
ya kanevo yu muskiti avenue wahuni
none nya interview yavuze ibiki ku byo mwacye mu ikizere mwaronse gituma mutaha muvuga ati twe turavuye kwa mama Sadbi nicaye
bo ivyo yavuze mu interview bimwe bimwe twavyumvise nubwo connection yaguma iduharira yavuze yuko ino mukanyosha ari ahantu hiwe twamufashije mu clip kinyamugigima nubwo atashimye kuvuga n'izindi zijya za nkuru y'ukuri bohora ni nyinshi cyane twagiye tubambira twarabayambiranye byinshi satama bafre uyu yarimwo sezi ko mubona agahungu katamba ari bangahi yari uyu
byari bya zamani twaje tukira abana bacu mugura abona ko twisonga
mixize wafise talent nyinshi arafise impano nyinshi nuko nyene yadutereranye gusa ubu ndabona yuko ari karagaruka twereka turindire nimba zotushoke ko agiye gukora ubuvuba reka tukirindire tukenda niteka
ikindi naco uyu mwene wacu ariwe Satbi uyu turamukunda cyane abafanze ngaha mu kanyosha cyane cyane abantu baba jene ngaha akwere nitwe twivugira muri impa ya sivyo birifo yuko ategezwa guheba yuko ikarita akayiheba akegeza aba abene wabo inyuma ari bo ba PUBG ba Crespino ba Pitco bose abo ikintu twomusaba baje hamwe baduze karitiye yabo kubera batadugije karitiye yabo nta bandi bantu bazoza kuyiduza irifo yuko ategezwa gusubiza ubwenge inyuma kiyumvira iyo yavuye muhira hamari muhira urumva muhira nibwo hoba ari mu kimanga ukagenda ahantu ku maetage aguruka yaka hari asi wanyu ifo yuko uteze imbere muri cha kimanga wavamo ukaba ukuntu cuzuza kikaringanira kugira ntazogira umuntu akigwamwo agwe hasi canka avunike canka hapfu nuko nuko batamaye
sadbi yasohoye izina remix ayisohora na Fabio bo je
na
eh igenaza haiga nahuye numukobwa w'umunyarwandakazi urya umukobwa w'inzobe twahuye w'umunyarwandakazi umva so n'abanyarwanda avuga ati twebwe abanyarwanda ni bamwe bo maybe umva kubera ariko sadbaki akeneye kwagura umva iyo umuntu akeneye kwagura imbibe ategerezwa kuzarakorana n'abanyarwanda n'abatanzania n'abakugira izina rigume Ken Empire kujya igumigirwa imivugwa hose sivyo sawa araso izina sivyo ayisoranye n'umwana w'umukanyosha
master
jewe nkikibona ko naravyumva narinzi yuko hahe na imvise programme yo kuvuga kuti yendoza ndabe yuko mutarahava ko muvye mwareklama mwaravuga yuko mukene ko sad bakorana collab n'abanyakanyosha ndakene rero kumenya ego mumbwiye yuko mwaronse ubutumwa yuko sindabubona ko nari niwe ngigishika sindabubona gusa je naronse telefone bambwira yuko muriko murahava nkene rero kumenya yari yamaze gusohora indirimbo n'umunyakanyosha duhuye mutashe d'abord iyo indirimbo yasohoranye n'umunyakanyosha mwebwe kuvyo mwari ko murakora mwari mwabihaye ikibanza kingana gute ava yuko mufata ino ngingo yuko mutaha
ikibanza twari twabihaye igihe bakoranye na Fabirov ni ibintu twarabishimye
ndi nshashe sotse ubu vuba nta sotse yasotse wa munsi igihe mwaheruka igihe mwishurana na manager ujya munsi nza kubarondera nze kubabaza ingene mwakiriye igihe mwahawe na manager
yego indirimbo imbere yahaje twarumva ibihuha ati hari indirimbo bari mu gusohora na Fabirov bande muga rero ni twabyizera cyane ni twabimenya yuko byo bari byo byanyabye ko bagira isohora niko reko cha tuvuga ati aha ni buri ibwo tuzovyemera ruko tuyibonye yuko ari byo vyukuri me ubu twabibonye nejo hahise DJ Pro uraze ko twari twamutumye yaraciye hagira tubwire ko babunanye ndabona kamo yuko yakishuye
okay umva mu cyama kurumva sadbi arubaha abafana biwe
Taki mushime kwa satbi numuntu arakreya satbi numuntu akreya
okay
mugereye ukajya ku muziki benshi bararirimba ariko ari ikintu bitwa ati gukreya kumenya tu muziki ni iki
okay
urumva kwa numuntu no vuga yatanguje ibintu vya social media ngaha kugira bamenye ati bikora uko urumva kese yajya kera kintu hose ni kwigana kwemera abantu ba abantu bamaze kugutangurira bateye imbere mu muziki ukavuga ati bateye imbere bigenza uko mugihe uri ngaho umuvuga ati jewe ati nzokora uko nico ukunde na ntambwe utera mu buzima umva cyose uko wigana kwera byose ni kwigana ukavuga ati naka yaciye muri inzira ati reka nanjye ndabuko kwera umuziki nitwivuza kuzohera ngaha mu Burundi gusa no mu bindi bihugu jeyo bamenya ati abarundi ati barakaze ku muziki ko dushoboye ari bihugu byinshi turusha kuririmba ariko ugasanga baraturusha ibintu gutera imbere kubera ibintu nk'ivyo cyo gituma uzasanga turi inyuma ugasanga ugiye muri management igume kurya ibintu urumva igume gushaka gutwara ingabirano wewe atacu uhungukira twebwe satbiyego n'umuntu turamwemera cyane mu muziki arabambira kubera uravye imyaka amaze kurijya ntambwe amaze gushikako wenye nawe yipambaniye akiyubakira izina ibintu bikomeye cyane si beshi ari beshi usanga bashikira mu marebo yuzuye urumva batazi kuvuga ati bibambirire umva rero mugabo yamaze kwibambirira kijya ni ikintu gikomeye cyane cyo gituma twe tumubwira ati aha imaka twiteye ikare
maka mwiteye ikare ijambo wari ufise
no kuvuga twege jambo je no vuga turashimye ko akamuki wacu yakumvise no kuvuga rero twaratekereje kugira ngo turindire kwa twishura twarabonye interview mu manager we yakoze kandi turanabishima tuma tuduce tubona n'ijya ndirimbo ya cisoka izina remix ari kumwe na Fabilov twacyo tubona ko ari inambwe yaratwumvise mu bisanzwe hamacha turonka surprise ijya ndirimbo ubu rero turi mu munyenga wayo ubu turajyohewe turi mu muvyino aho twabonye ko tutoguma dusarishiriza haji wabo reka dutekere imisambi sambi yacu tubandanye cyo twovuga rero turamushimiye kuba yaratwumvise nk'aba petit frère nk'abafana uko ijya nambwe ageze ko yagejeje ko natwebwe gitwe tumugaburira ajya amavyuzi amapartage amalike nitwe tumugaburira ijya nzu abamwo nitwe tuyiriha ijya modoka n'igitoro anwa amazutu cyangwa esanse nitwe tuyagura hasa rero turamushimiye ko yatwumvise akamu akakumva aha rero turatekeye turagiye turarindirira ibisigaye by'inyuma agiye kudukorera
yego
turashimye rero turamukengurukiye ibisigaye turarindiriye iby'inyuma ingene bizogenda birakurikira
kandi nako je noherereza ko yego turamushimiye nuko agushyema nyine tuma tugaruka hanyuma inyuma y'inyo nimba kara gafenta aja dukoreye nyuma y'ibizo muriro azi ko imanifestation yacu yi agree ubuhoho tudogendi wa nimbaga kama atagize ne mana mari fantage agize ko tunezereza cyega tujyohe utwo turajyohe nubundi
okay
cyega rero kira muntu wese haturagiye mu mirimo yiwacu kira muragenda mu mirimo yiyu hanyuma atabana nje byo yatwemereye yego ari karagenda nivyo turamushimiye mugaba tagiye arabandanya ronde nabanda agize nte tuzo azobona tutsirukije ni wabo ku muryango wiwe ubu wabo ntizogenda tugende
ngo umuntu yitwa bigi yasanzwe akira ikinyamakuru black mwambaje black tv na chemba na mubazi ngene byibimeze ayandungike video mugaba nuko mbona umengo ni ndende ariko reka na musavye resume yandikiye ambiye yuko sadbi avuze yuko ko ngo muvyo yavuze sadbi yavuze ati ngo ko ari abanyakanyosha babisavye muri interview bakoranye na Bigi kuri mabuze mwembwe yuko mwagize kuri Black TV ari interview mwayibonye ati ko ari abanyakanyosha babimusavye mu gihe management bari bafite indi programme ikici wanyu cy'igisabo cyanyu cuko yokora igiteramo mu kanyosha ashobora kugishyiramwo ibi nivyo mbonye biminya interview bo sinera yikurikiranye mu Rwanda arabinyandiki none ico kuri ico kintu muratashe murahavuye mwari mwabayisi mwamaze gutekera mbonye yuko yababwiye ati yuko ico giteramo kuko mwari musavye igiteramo n'amakolabo agomba bishire muri program mutekanya yuko ibyo bintu yo bikora ryari canke mu bitabaye muvise ikiringo kingana gute ku buryo mwoca musubira kampanye yanyu
ni ukuvuga abarundi baca mugana mu kirunde ngo umufa w'imbwebwe unyobwa ugishushe sawa niyo mpamvu twamusaba ariko rero yotunyarukiriza ayo ma concert tukayabona tukayajamwo tukabambira tukajya kuri stage tugakoma induru ibi byapa tukabiduza urabyumva tukamutera ibirato udapana kwambura utumvuze ni tell me shasha yo gutera umuntu birato tuvuze gutera ibirato no kumukomera amashi nk'umwamba ni kome umwambasaderi wiwacu aha muri Kenya Empire sawa niyo mpamvu rero tugomba yuko aduza ama concert ibirori bibe byinshi ahubwo anakreye n'ama projet abandi bahungu b'abanyarwanda b'abastar abanyamerika abaganda ujya n'uko miloridere aha mu kanyoshi wacu sawa
arakwiye si mu kanyoshi gusa ni
mu gihugu cyose loridele rero araba kure
abandi batabona
sawa hama twege turaba manager management yiwe ni twebwe twege rero arakwiye gutubera muri dele akaca twereka twe cha tumukurikira no kuvuga aramaze rero gukreya ayo ma projet nakora ama concert abantu baze barihe ategura imigambi atugurira ama moto ama bajaji dukora akazi tubambire turondera amafaranga hama rero tumushigikire natwe tumuje inyuma tumutere ibirato
sadbi abishuye mumuhereze ikiringo kingana gute none kuba yagize azobe ya
bamaze gukora iyo konseri cyane mutegekanya yuko muzo byose bibajyari ibyo byose ko mwamutashe
ubuvuba kuko niyo tubyinye umva nitwegera ku bonane cyane kuri Noel muri iminsi nyine turaba umunsi nka weekend izo byoshye
nyine yanyavuze ati mufawe mwebwe nyabugishosho mufawe mwebwe n'ubumeze gute rero ngo bushuye n'ubwa
ngo bushuye
bande bashushye mufawe mwebwe nibaye
twa dushushye Kwa dushushye kweri nawe ni mufawe mwebwe dushaka rero abishire mu ngiro muri iminsi nyene Amera turi nayo kuri ya kumuryango. Ije none wanashima ni modoka nzo ikota. Uwo munsi w'ikirori.
Yavuze ko muzo mutera ibirato.
Yego. Cyane cyane ibirato, amashugwe byose. None nzoza ni mushyaje igipara sinabikubwiye.
Zemeje igipara.
Yego.
Ubundi afise cya
Urabona ngaha rero natwakiriza umuriro kawaida ngaha muri Kenya Empire. Adukorere kabisa amakonseri y'akaga ngaha. Natwe tujyoyego kuko tuzoguma tumutere inuzi umugongo, ntituzomutere umugongo. Oya.
Ngo bigara indikiye kandi mesaje kanaje. Ngo sanga ari big.
Manager, manager, wiwe ni yari bwa mutubwire. Yari twakubwire yuko ujya rewe manager wiwe. Wo twaheruka ni yari urya nico gituma rero ubu twe tugiye kumwumvira yari
nzenya.
Nuzeye. Can't be. Can't be ni we twaheruka. Nico gituma ubu tugiye kumwumvira management yiwe.
Okay. Ahumbu manager umvisha zovuga muzo ko ya musabye yuko baraba bakagishira mwicho wanjye mu nzenya. Wo byo manager bazovuga muzo
Sa ubu ivyo manager azovuga tuzovyumva kwera amaze kutubwira yuko nitwumvira manager yuko ari wazobavuze bizose nkuko ari we sat bavuze twebwe gusa ico twamusavye nabikwakwanye abikwakwanye nubwo yarafise ibindi bikogwa vyishi ariko narabe nimba ari mu kwezi mu mezi abiri arabico kinagikorereko bande bajya bose bajya twagiye turavuga turakumbira indirimbo yabo shasha
nizere ko ata nta kajambo gasigaye nawe usigaje wumva afise akantu bira sadbuye
akantu ka nyuma novuga jeyo ku ruhande rw'iwanje ubu nyene uko tumushimiye cyane yibuka indirimbo kere yaho uraririmba zabanga imbaga za itsinzi imwe barimba n'abanyarwanda nivyo aheruka kuvuga ari vyo aheruka kuvuga yaheruka kuvuga kuri Buja FM yuko ubu muziki akeneye yuko akeneye nitwamubona aririmbye vyongereza cyane twamubona aririmbye style z'ahandi hantu tuzomutawure yuko akeneye gushikana muziki kure mu mahanga twebwe urumva gaka wide ngaya yaramaze kubambira ngaha mu Burundi twebwe na ukora ushikane kure ariko nibagire nino kwani yaduze ibendera ry'u Burundi mu mahanga mu makungu natwe tuzaba turimwo ninaja gutembera nzovuga ati ndi Murundi baca avuga ati wabona naka ati azoba ari ibintu byiza cyane
nta wunda atazigaya tuzaba
ego vraiment naje kintu cya mbere no mushimira cyane kuri ibyo byerekanye n'ingene yatwishyuye ku bintu twa twamusabye ego vraiment ni byiza turiyumvamo kuraje turaryohewe turanezerewe cyane nuko rero yobandanya karaba n'abandi bastari banganye mu kanyosha atari Fabrove wenyene barahari nabo nyene bagakorana amakorabo bagakwita izindi ndirimbo nyinshi tukaryoherwa kweri bagakwita amasho bari ku mwanya mu kanyosha kambo kabo babivuze ati ngo ngumufa ko kama wimbwebwe ngo ngunywe bwishushe urumva ni nkuko bokwakwanya izo korabo zikabakare urumva amakonsent yakabakare urumva boku kumanoweri kumabonane tukaronka tujya kunezererwa tukavuga ati muziki wacu muri kanyosha Eba ni sawa wasuye kandi kuduga urabona wasuye kuzima ubunye ahandi hano ni umenye ngumuzi gusigaye uri kandi Kenya Padu bisabana bashoboye bumve matura mushimiye no management wiwe sikuvuga ngo utwara mugaye ngo utwara vuze nabi nitwaye tumuzi gari ni shavu igihe tumaze yaje ahantu umengo ntari kare twishura izuba imvura inyota inzara ibintu byishi kweri eba niba twaravuze nabi byose byari birimo urumva nimba twaba twaravuze nabi iyo twabari byarashitse ama bakagihuriza kare babiri kuko satbi na management iwe barashaka kuyaga ibintu bikagenda neza atanu umwe umengo ariko batari ko barahuriza ku bintu ngo vrema turamushimiye cyane
gukwe twemereye zo twari ko turamusaba na bitwemereye turamushimiye cyane kweri gusaba igire hafi abigire hafi muri iminsi nyene yo hafi
so nibaza ko sad bari karabakurikira
ego kweri uko nabibonye saturana umuntu ashoboye kandi arenze mu bintu byose reka twiyumvire neza twese abajene uko twoshigikirana yumvira hari yuko atariho katariwe yahigejeje yagejejwe n'abatwibwe abafanzi kuba rero duhari reka twiyumvire ko twoba twokwishira hamwe nkuko ikivugo gishobora kuvuga ngo together we can ngo twese hamwe urumva birashoboka reka dushobore gushimira tumushimire ku byo yakoze ku ngoma twamusavye bakaba hamwe hamwe barigeze tukabona bimwe mwe uriko biriko biraba reka twiyumvire hari abandi bastari bakiri hasi ba underground turumva nk'abastari ngo ba mafia ngo bandi nabandi barenge abandi urumva abastari bakiri hasi cyane bakiri underground reka twiyumvire nabo nyine ko yobafasha kwese ugira mugisho za kanyosha hehe mu komine ngaha turi nga za kanyosha twiyumvire ko twakora ikintu kuri special kirengeye mu bintu byose twiyumvire twese tuvuge hamwe ngo ni Empire Avenue urumva ishoboye muri byose yego
so ndabona yuko no munsi mwari bake
ukatukora mu video ruko turagusaba ubunye ni kwenu kwako kwanza ikindi kwa kiswahili kirangura iwawe aho uba aho barizwa
niho tuzo cha tumutinyo
mwesha muba kuko manife yacu iri agree yego
iri agree
yego okay nimba tubesha akaririmbo kamwe acha du
ntacha genda yicare ngo agenga cyame ngo arahejeje oya dukene ibintu byinshi
mushimiye kuri ibintu kuri namwe duteye ariko nyaduhinduka cha dusubirayo
Ubu ni sawa?
Yo buturahagaritse. Turahagaritse gatonya.
Sawa nanje reka nce mba ndahagaritse murazi ko mwari mwatumye mfata ino ntuzenye. So akunza project ko mibona aha bagabanutse abande bagize duhuye nabo bari ba
abandi bacyari.
Duhuye nabo bari fresh bari batashye. Ama pankarte bayacikanye umva story nuko zirangiye. So nizere yuko sadbi ari kubumva yabumvise
ryajya
nizere yuko sadbi yabumvise hari nabo twahuye inkumi za subject nakore conseil namwe bwe ati yavuze sadbi yavuze yuko buca nuko mwabimbwiye yavuze yuko vuba agiye kuvyiga na management yiwe babahereze ico kintu kizima so nanje mwari kumwe ni simbizi mushaka murabe ico mugize ico muvuze
mubwire n'abantu bafana ba Sadbi ndese mubwire na Sadbi ndese na manager we ko ibintu ndabona yuko ino game ibintu biko bigenda bihinduka nandi ndabakunda sana